Bisa ngishaye ihora ngesikhathi ihora ngelisishaka nombili 7 minutes after 8 ke sekhona ke la ubaba uzakhele kumethe phakathi wayo asikubingelele sikhonkile emsazweni vibe FM
ngabingelela amapolo abangibingelela nakubalaleli ngithi awu komnandi ukuthi siphinde sixoxe
kumnandi ukuthi siphinde sixoxe ngekhumbula ukuthi last week nje singakangeni kwesikuphethe osukwini namhlanje impela ke inkulu indaba lapha ke endaweni yase Groundville impela ke lapho ke sithi ke ngempela ke iwalk ihambisana ke ne fun run lapha ke uhlonishwa lapha ke uChief Albert Thuli kuhambe kanjani nje phakathi mhlawumbe just to highlight ukuthi uluhambe kanjani usuku olukhulu kangaka.
Hayi kwabe kahle kakhulu Mapholoba noma ngingabonanga wawi noma ngangisemuva kakhulu mina kodwa ke kwabe kahle kakhulu lonke usuku luhambe kahle. Impela nje hayi kwavala nangenkozo phela uThuli kwakuyikholwa eyidikoni e-UCC eGroundville so ngesonto-ke besinankonzo enkulu ebimnandi kakhulu naye.
Wow, ayicala kuhle kakhulu. Kubukakali isasa saliphezulu kakhulu ngonile impela ney'ntatheli iningi bezikhathela yawu. Usuthini mhlawumbe lokho nje phakathi wayo ubona idlondlobane kangaka le-walk esaziyo ukuthi waba umsunguli wayo noma usuthe ukuthi kuhlehle kancane wasudedela bona-ke laphana-ke belithule i-museum kodwa kusho ukuthini kuyibona idlondlobane kangaka?
Impela Mapholoba ngoba leno ngaqala ngizenzela nje. Ngizowakhela lapho eGroundville ngabona-ke ukuthi hhayi umisiyenzekile yaba yimpumelelo for 2 years ase kithi hhayi ayithathwa imuseum because imuseum yona egcina amagugu nako konke okungothifu Thuli ngathi hhayi akube yona eyithathayo ukuze kuthi noma kungasekho ikwazi ukuqhubeka lokho yenzeke kungabi sengathi into kwagumede.
Yes, no muhle kakhulu umsebenzi impela ke siyathemba ukuthi ngonyaka ozayo hayi sizoyibona isikwelinye izinga eliphezulu kakhulu siyafisa ukuthi izivezwe ngisho kubona kude-ke njengamanje siyibuke noma kute kuphi nezwe eyibuke ngoba-ke iqhawe leli elisuke lihlonishwa kodwa-ke namhlanje phakathi wayasiqhubeke nenkoko sethu ngoba ngiyazi ukuthi umlaleli we-Vibe FM selindele ukuthi engabe siphethe ziphi osukwini lanamhlanje. Hey phakathi wa ngibheka la namhlanje uthi sithinte izinto ezibalulekile kumnista omusha wezohwebo phela-ke ezimbonini nokuncintisana nje uthini namhlanje uqoba uthini lapha phakathi wayo
kubalulekile Mapholoba noba phela thina sikhuluma ngezomnotho kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uhulumeni ucabanga kanjani ngomnotho mukhumbula ukuthi insima endala lakusukela la ngesikhathi kuyokhetheni ngakithi bhekani ukuthi leli qembu ofuna ukulivotela lithini ngomnotho manje-ke uhulumeni-ke sesine-g n u le uhulumeni obumbano lwamaqembu amaningi sewuhlangane uhulumeni-ke wavela-ke sekukhetha umphathisi omusha noba sazi bekuwupati eliqala ophethe ezomnotho nezoncintisana manje sekulo upakstar owaba yimeya segoli useyibekile-ke ibhajethi yakhe upakstar washo izinto ezinhlanu ezibalulekile kuyena. Eyokuqala yile esitali sikhuluma njalo kuthiwa inclusive economic growth okusho ukuthi ukukhula komnotho okufaka wonke umuntu umnotho ungakhuleli kuphela iy'nhlanga ezithile asikubeke nje lokho nokuthi-ke kube khona uguquko emnothweni nokwakheka kwemisebenzi ifocus yokuqala yakhe leyo ukuthi asibheke lapho okwesibini ile yokukhulisa ezezimboni izimboni zibalulekile kakhulu ukuthi noba kwangathi iy'mboni zakha imisebenzi eminingi so uthe nje hayi ake sifocus ekutheni izimboni zakhiwa zithuthukiswa kanjani. Okwesithathu-ke nakhona ukuthi-ke ipholisi noma umgobo wokuthuthukisa iy'mboni kube yiwona ohamba phambili ngoba kufanele ukuthi kube khona izinhlelo ezithile zokuthi ziqale iy'mboni zisebenze lento kuthiwa industrialization okusho ukuthi uma sibheka nje ngokulula Mapholoba ukuthi njengamanje sinama-shopping center amaningi iy'tolo ey'ningi kodwa asiyiboni iy'mboni zanda yabo ama-shopping center laba awaveza abathu bemsebenzi baqashwa abantu kodwa ke sibone nezimboni nazo ngoba izimboni zikasha abantu abaningi kakhulu ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinhlelo izimboni nezolimo izona ezihamba phambili kuqashela abantu bese ke kuba khona ke lokuthi ke uma sezikhona ke izinto akubheka ukuthi ama-master plan ayekade enziwe aqhutywa kanjani oba khona into kuthiwa ama-incentives ama-incentives ilento ukuthi kuthiwa kuyasizwa abantu uma uthi ufuna ukuqala imboni uhulumene athi okay mudinga imali ngayo ngizokusiza ngayo lawo ke loo nto i think okunizokukhumbula nje esasikhuluma sikhathi sikhuluma nge-housing finance corporation kube ama-trade policies ukuthi ubudlelwano bethu namanye amazwe ekuhwebeni kuhamba kanjani uzophela loko sesikhiqizile kukwazi ukudayiseka nokuthi-ke imali-ke yona-ke ukuthi iqalo lezimboni itholakala kanjani zonke lezi zokufuneka ukuthi zihlanganiswe kahle phakho zonke izinhlaka zahulumeni because phela uhulumeni ileyo naleyo department inento esebenza ngayo nokuthi ithenge noma idayise noma kwakhona ipolicy nje asithatha okwe-trade policy ukuthi uma ngabe ukhuluma ngezwe lasemerika ukuthi ufuna ukuthi udayise khona bese kutholakala ukuthi kwa-foreign affairs ama-foreign policies ethu okuthiwaman ya-foreign affairs ama-policies ethu e-foreign affairs aphikisana nokuthi sizwane nemerika lapho-ke seyonakala-ke lento yiko kuthiwa kufuneka kube khona i-coordination ukuthi onke into kube ku-harmonizwe ziningi-kele zinto singangena sigqile kuzona zonke ukuthi kubakhona lento kuthiwa i-localization i-localization ukuthi akuzami ukuthi izinto esizisebenzisayo laningi zibafika zenziwe ilaningi zibafika zingafiki seziphelile sekuyizinto sezakhiwe seziqediwe asithathe nje njengey'moto kanti iy'moto eziningi lapha eningizimu afrika zifika sezihamba ngamasonto zifika sezihamba ngamasonto iy'moto ey'ningi la eningizimu afrika ngizazi kahle ngiyibone zehle emkhunjini kanti kukhona ezinye ezifika ama-parts mhlawumbe injini la lo injini lokunye okuthile kumbalwa kodwa okuningi kwakhiwa la eningizimu afrika uma ubheka nje lo inkampani yaka-ford epretoria ubheka inkampani yakatoyota la eduze kwethu inkampani yakatoyota la eduze kwethu iqala kwakuthiwa imoto assemblies ngoba kwakusekuhlanganiswa ama-parts afikile avela phesheya manje sekuyitota manufacturing ngoba okuningi kwaleyo moto sekwenziwa la eningizimu afrika yilokho khula nge-localization naloko ukuthi uma ngabe uthi ufuna ukwenza i-economic inclusion ukuthi bonke abantu abangene kwezomnotho kada ukuthi ungabusuthi manje lokho bese kulimaza ukuba competitive ukuthi ama-products avele eningizimu afrika akwazi ukuncintisana nama-products amanye amazwe so kusuthi ukungena komuntu omnyama kwezomnotho akungene at the same level ney'mboni esezikhona ukuthi kukwazi ukuqhubeka kube khona i-competitiveness uhulumeni-ke lapho nakufuneka abambisane ne-private sector kakhulu ukuthi leyo nto yenzeke abambisane nosozibona abakhona abazimele njengoba ngishilo ukuthi kusetshenziswa ama-tariffs nayo yonke into ama-incentives la ukuthi lezinto zikwazi ukuphumelela angizukugqila kakhulu kuzona zonke njengoba ngishilo ukuthi khona i-broad-based economic empowerment enye yalezo zinto siyayazi kade kukhulunywa ngayo kube khona i-agoa njengoba nje sikhuluma nje manje lo minister omusha usemerika uyozama ukugqugquzela khona ukuthi i-agoa iqhubeke uyakhumba ukuthi kwakukhona ukuthi kuzoba sengathi i-agoa isekuqhubeka emva kokuba leya ndoda esingesayibiza ngegama yathi thina sidayisela irusha iy'kali uyayikhumbula leyo nto nokuthi nje phela kufuneka nokuthi-ke i-environment ibe friendly to business sikwazi ukusebenzisana ukusebenzelana nabantu babhizinisi ilezo zinto nje ey'balulekile ngifuna ukuthi ngiziphawule ukuthi uhulumeni omusha seventh administration ithini ngama-priorities ayo kwezomnotho sizongena kule topic elandelama usuredi mapolo